Unorhwece bemimangaliso.
By Jungle Theatre Company.
Molweni. Xa nisithi molweni, nani kufuneka nithi molweni. Ngoba indlela yokubulisa le. Masizameni kwakhona. Molweni.
Molweni.
Ewe baphulaphula, makhwenkwe namantombazana. Manene namanenekazi. Siza kunibalisela ibali.
Libali lendlela aqala ngayo amabali.
Intsomi yesiZulu le.
Siza kunibalisela ibali ngesiNgesi nangesiXhosa.
IsiXhosa sibufana nesiZulu. Ingabe sanikulungele? Hehe. Yithani ewe kuba sanikulungele ukumamela.
Yebo! Kulungile ke. Oku kwaqala kudala 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 dala kwixesha lamandulo lakudala kwixesha ekwathi emhlabeni kwabakho umama wokuqala
nendoda yokuqala
igama lalo mama yayingumanzandaba ewe nomyeni wami uzenzele watsho umanzandaba
ewe mfazi wami ndilapha watsho uzenzele waze waphuza umanzandaba
umanzandaba nozenzele babehlala kwilali yakwaZulu encinci.
Ewe, babehlala konquphantsi owayephakathi kwabanye onquphantsi. Babethanda ukuhlala ecaleni komlilo bawothe.
Babeneenkukhu ezimbalwa.
Gogogogo kiko, zatsho inkukhu.
Ibhokwe ezimbalwa.
Me, zatsho ibhokwe.
Be.
Babe nabantwana abalishumi. Yo, baninzi aba bantwana.
Babechitha imini besebenza.
Babethunga ibasket, bepheka, begeca imithi, behlakula.
Phofu umsebenzi omninzi awusenziwa ngumanzandaba.
Uzenzele wayerhola imithi esenza imisebenzi ezandla eyenziwa ngemithi kananjalo ezingela.
Uzenzele wayesenza intaka ezinhle ngemithi etyekezwe ngamanzi owayeyifumana ngaselwandle.
Indlu yabo yayizele imisebenzi ezandla emihle eyenziwe nguzenzele owayengumrholi.
Ngokratya babehlala belusapho bengqonge umlilo.
Ngobunye ubusuku bathi besothe umlilo lowo uzenzele wathi
yo manzandaba kumnyama ngoku akulunganga ukuthunga nokukhola ngoba andiboni kakuhle kodwa alikafiki ixesha lokulala
ngesiquphe abantwana bakhwaza bathi
mama sicela ukwenzelwa amabali sibalisele amabali mama
hayi ndinganibalisela awaphi amabali kanene bantwana bam watsho manzandaba
Siyacela tho mama, sicela amabali mama.
Bacenga batsho abantwana.
Uxolo bantwana, andinamabali okubalisa. Watsho manzandaba.
Oh mama, siporekile.
Batsho abantwana. Umanzandaba nozenzele, bamengenawo amabali okubalisela abantwana.
Kwavele kwadika kakhulu. Lwasuka usapho lonke lwaya kulala.
Gokiko. Ngentsasa ilandelayo wavuka uzenzele wabiza inkosikazi yakhe. Manzandaba, izapha mfazi wam.
Ewe tata, watsho umanzandaba.
Mfazi wam, ndibe nephupha elimnandi ngamabali. Ndiphophe ingathi ufumanele abantu bakuthi amabali. Ndiyakucela ukuba ukhe uye ukhangela amabali, watsho uzenzele.
Wahleka umanzandaba waze wabuza. Ngubani oza kuhoya indlu nabantwana?
Ndim. Ndiza kucoca indlu, ndipheke, ndicande inkuni. Ndiye kukha amanzi, yaye ndihoye nabantwana. Ukuba nje ungabuya namabali, watsho uzenzele.
Yo, zenzele. Uthi ungazenza nyani ezo zinto ukuba ndihambe ndiyokufuna amabali? Wabuza umanzandaba.
Ewe manzandaba, watsho uzenzele.
Kulungile ke, ndiza kuhamba ndiye kukhangelela abantu bethu amabali. Watsho umanzandaba.
Enkosi kakhulu mfazi wami, ndiyakuthanda. Watsho uzenzele.
Ndiyakuthanda nami uzenzele. Watsho uManzandaba.
Bawolani. UManzandaba wathatha ibhegi yakhe waze wabhabhayisa abantwana bakhe ababedlala imidlalo esandini.
Salani kakuhle bantwana bam.
Hayi bo mama, ungasishiyi.
Bakhalaza abantwana.
Ndiza kubuya namabali. Waphendula watsho uManzandaba.
Uyathembisa mama?
Babuza abantwana.
Ewe, ndiyathembisa. Waphendula uManzandaba.
Kulungile mama.
Bye-bye.
Batsho abantwana bembabhayisa bephakamise izandla. Uhambe kakuhle mfazi wam. Watsho uzenzele ebhabhayisa inkosikazi yakhe.
uManzandaba wemka wayishiya ilali waya kungena ehlathini ecula ingoma ethetha ngokukhangela amabali. Ndiyahamba ndisendleleni ndiyokhangela amabali. Yelelelele, yelelelele. Ngaphakathi ehlathini uManzandaba wabona iintyantyambo zasendle ezintle. Weva neentaka zintyiloza.
uManzandaba wathatha isigqibo sokubuza zonke izidalwa adlula kuzo ukuba ingaba azinamabali na ezifuna ukumbalisela wona.
Isilwanyana sokuqala awadibana naso sisilwanyana esinamaqhinga kakhulu. Kodwa waqona ukuba makasibuze.
Yayingumvundla ke lowo.
Umvundla wawuxakekile usomba umngxunywa xa wawubuliswa nguManzandaba. Molo mvundla!
Yeah! Undathusile, mola sisi,
watsho uMvundla.
Ewe Mvundla, awunamabali onawo? Wabuza uManzandaba.
Amabali?
Wabuza uMvundla.
Abantu bam balambele amabali, wacacisa watsho uManzandaba.
Oh! Amabali? Ewe! Ndinamakhulukhulu ama waka waka amabali.
Oh, ndiyakucela Torho Mvundla. Khawundiphe amanye aloo mabali ukuze nathi sikhe sonwabe.
Ungathanda ukuva ibali?
uMvundla wathi kuManzandaba makamrhawuzele umqolo, amxhentsele, amculele ukuze ambalisele amabali.
Awu, yeke, singathetha ke ngoku. Nali ke ibali, kudala-dala. Hayi, khawujonge ukuba ilanga lindawoni. Ayikabi loxesha lokubalisa amabali. Andinaxesha lokubalisa amabali ngoku. Awuboni ukuba ndixakekile? Wakhe wavaphi kakade ukubaliswa amabali emini? Awunangqondo yazi?
Watsho uMvundla.
Usile Mvundla, ubuphosisa, ubungenamabali. Walila uManzandaba, waqhubeka nohambo lwakhe icula. Ndiyahamba ndisendleleni ndiyokhangela amabali. Yelelelele, yelelelele.
uManzandaba wayedinwe kakhulu ngoku.
Wafumana indawo ethambileyo elapha ehlathini yokuphumla akhe alale.
Kwavela indlovu waze uManzandaba wacela ukuba imbalisele amabali.
Indlovu yathi,
mntwana wam, mna andazi mabali, kodwa kukhona ukhozi olukhulu endilwaziyo. Yikumkani yentaka yaye yeyona ntaka ebhabhela phezulu ukodlula zonke ezinye iintaka. Mhlawumbi ukhozi lungakubalisela ibali.
Ndingalufumana phi? Wabuza uManzandaba.
Ndagqibela ukulubona ngakulaa mlambo wothukela. Yaphendula yatsho indlovu.
Ndiyabulela kakhulu, watsho uManzandaba. Yaye yona indlovu ihamba ingena ehlathini.
uManzandaba wacula onwabile elandela indlela eyangaselwandle eza kumkhokhelela ngakumlambo wothukela.
Ndiyahamba ndisendleleni ndiyokhangela amabali. Yelelelele, yelelelele. Ekugqibeleni uManzandaba waphumela ehlathini wabona ulwandlekazi lweIndian olukhulu noluluhlaza.
Waziva ehamba phezu kwesanti ethambileyo neshushu.
Wayiva ingena abaphakathi kwenzwane zeenyawo zakhe.
Wabona umlambo wothukela ungena elwandle.
Waphakamisa amehlo wabona intakakazi enkulu, uKhozi, ijonga-jonga kodwa amehlo aye ejolise emanzini. Khozi! wakhwaza umanzandaba kodwa alwamoya ukhozi
masincediseni umanzandaba akhwaze ukhozi xa sifika kusithathu masikhwazeni sonke inye zimbini zintathu khozi lwakhwaza ukhozi
kwasebenza oku ukhozi lwabhabha lweza kumanzandaba lwahlala ecaleni kwakhe
waqaphela ukuba linomlomo otsolo omkhulu onombala ogolide wabona nempiko zalo ezimnyama namhlophe ezinhle nezinkulu
ukhozi lwathi
ndazi isidalwa sinemfihlo zolwandle olunzulu nolumnyama eso sisidalwa ngumhlobo wami lufuto olukhulu lolwandle
ukhozi lwabhabha phezu kolwandle waze yena umanzandaba waleqeka emva kwalo apha ngaselwandle
ndiyalubona ufudo umanzandaba phaya kumaza kufuphi nolwandlekazi ufudo luza kusa kwindawo apha uza kufumana khona amabali lwatsho ukhozi
umanzandaba wabaleka waya kumaza kule ndawo inofudo lwaselwandle olukhulu wathi xa esondela wabona iphathini ezinhle ezimibalabala kwiqobe lalo elikhulu Fudo! Wakhwaza watsho umanzandaba.
Ewe! Lwaphendula ufudo olukhulu laselwandle.
Wabulisa umanzandaba wathi, Molo fudo, ndikhangela...
Amabali, ndiyazi. Lwaphendula ufudo. Ndiza kubeleka ndingene nawe elwandle. Siye kumhlaba wezinyanya. Bambelela apha kwiqokobhe lam. Yiza! Lwatsho ufudo luphakamisa umanzandaba.
Iphiko lwalo lokudada lwamqabelisa kwiqokobhe lalo.
Umanzandaba wabambelela kwiphatheni zeqokobhe waziqinisa.
Ufudo lwangena elwandle, lwadada, lwabhexa, lutyhala amanzi olwandle.
Umanzandaba wayengazazi kuba uyaphi, kodwa wayecula, onwabile.
Ndiyahamba ndisendleleni ndiyokhangela amabali. Yelelelele, yelelelele. Ufudo lwaqhubeka lubhexa, lungena elwandle nomanzandaba, ehleli kwiqokobhe lwalo.
Ufudo lwangenisa intloko yalo ukuze ludadele enzulwini yolwandle.
Umanzandaba watsala umphefumlo phambi kokuba batshone phantsi kwamanzi.
Ufudo lwayo ladadela enzulwini lusihla ngokuhla.
Umanzandaba wayenexhala lokuba uza kuphelelwa ngumphefumlo ngezantsi elwandle.
Ufudo lwaye lwathi kuye, Manzandaba phefumla ngeliqamza liphantsi kweqokobhe lam.
Kwathi ngelo xesha kwaphuma iqamza elikhulu lomoya phantsi kweqokobhe lofudo. Waze umanzandaba wabeka imilebe yakhe kweli qamza ukuze akwazi kuphefumla umoya okulo.
Wamangaliswa kukufumanisa ukuba uyakwazi ukuphefumla ngaphantsi kwamanzi ngelo qamza.
Ufudo lwaqhubeka ladadela enzulwini de baya kufika ezantsi elwandle.
Wamkelekile kwilizwe labantu abadala, ilizwe lezinyanya, lwatsho ufudo.
Phakathi kwezinto ezinhle ezabonwa ngumanzandaba kweli lizwe lezinyanya yikumkani nekumkanikazi yezinyanya ezazihleli kwiitrone zazo ezazihonjiswe ngendalo yaselwandle emibalabala.
Ikumkani yayineendevu ezinde ezimajikojiko ukanti yona ikumkanikazi yayinxibe isithaba esimabalabala esenziwe ngonokrwece.
Ikumkani yezinyanya yathetha.
Wamkelekile kwihlabathi lethu manzandaba watsho.
Molo mhlonipheki, ndiyakhahlela kwikumkani nekumkanikazi yezinyanya, waphendula watsho umanzandaba.
Siza kukunika amabali kodwa wena uza kufuneka usinike umfanekiso wekhaya lakho nowabantu bakho, yatsho ikumkani yezinyanya.
Ufudo lwamkhwelisa umanzandaba kwiqokobhe lalo, babuyela ekhaya bekukhangela umfanekiso.
Yo mfazi wam, ndingawenza lo mfanekiso. Ndingakrola umfanekiso omhle owenziwe ngomthi ndenzele izinyanya ukuze sifumane amabali azo, watsho uzenzele.
Umanzandaba wabuyela phansi kwamanzi ephethe lo mfanekiso oroliweyo wekhaya labo nowabantu bendawo yakhe waze wawunika ikumkani yezinyanya.
Ikumkani yezinyanya yasithatha esisipho yaze yathi, umyeni wakho uzenzela unesiphiwo esihle. Mhle kakhulu lo mfanekiso, njengoko bendikuthembisile wena nabantu bakho siza kuninika isipho samabali.
Wafaka isandla kwibhasikithi eyenziwe ngenxa yolwandle, wakhupha unokrwece omhle omibalabala. Oh mhlonipheki, enkosi kakhulu, ngunokrwece omhle kakhulu lo, kubo bonke onokrwece endakhe ndababona, watsho uManzandaba.
Qho xa ufuna ibali, uzusondeza lo nokrwece endlebeni yakho, uya kufumana ibali lakho, yatsho ikumkani yezinyanya.
Mhlonipheki, ndiyabulela kumkani ngobubele bakho ubungaka, watsho uManzandaba ephethuka ehamba.
Ukhumbule ke ukuba ibali lakho lokuqala liqale ngolu hambo lwakho oluza apha, yatsho ikumkani yezinyanya.
Ewe mhlonipheki, kunjalo, wavuma uManzandaba watsho ekhwaza ufudo. Fudo!
Ewe uManzandaba,
ufudo lwaphendula lusiza kuye.
Ndikoduse, watsho uManzandaba ecula ephindela ekhaya. Siyambile ixesha elide sawafumana amabali.
Wathi uManzandaba xa ephuma ngaphandle kolwandle, wafika usapho lwakhe nabantu belali bonke beze kumkhawulela.
Wayebenzele into enkulu abantu bakhe, wayeyinkwenkwezi.
Bahlala bonke bengqonge umlilo bemane besithi,
sibalisele ibali uManzandaba.
Masiba joineni ke,
sibalisele ibali uManzandaba.
uManzandaba wakhupha unokrwece wemimangaliso wawubeka endlebeni yakhe.
Mamelani ke, nali ibali, watsho uManzandaba exelela izihlwele. Chosi chosi ngantsomi, watsho uManzandaba kodwa akwabikho mntu uphendulayo. Xa nisithi kuni chosi chosi ngantsomi, nifanele ukuthi nina chosi ntsomi, wabacacisela waze waphinda kwakhona. Chosi chosi ngantsomi, watsho uManzandaba kodwa akwabikho mntu umphendulayo. Xa nisithi chosi chosi ngantsomi, nifanele ukuba nithi chosi ntsomi, wabacacisela waze waphinda kwakhona. Chosi chosi ngantsomi,
isihlwele saphendula sathi
chosi ntsomi.
Zaqala ngolo hlobo ke intsomi.
uManzandaba wabalisela abantu belale yonke ngohambo lwakhe lokuya kufuna amabali.
Emva koko wabeka unokrwece endlebeni wamamela, waze wabalisa elinye ibali, kwalandela elinye, nelinye, nelinye. Wabalisa amabali amaninzi angapheliyo, bonwaba abantu bacula.
Sihambile, ifeshe lide sawumana, amabali, sihambile, ifeshe lide sawumana, amabali.
Ukususela ngoko, abantu babalisa amabali, yaye baseza kuqhubeka bawabalise. Indlela emnandi neyolisayo yokubalisa ibali kukuba ulichaze ngendlela yakho. Liphela apho ke ibali lethu. Phela phela ngantsomi.